Mwadu ba shubani mangeleli kamela migu uta utu wapungula mawkwene kutli nukumanu Instagram ngalu ngelendele it's at king_langabi. Yeba ufwetu seksuku msindo pakati kwa matiko kama skandu bungu nkose bobo mfana wapiegi mshongo kanyige nolindu kuhle stembi iso Navigator tuwe mzala matiko ge akupisa na gela parage nga makamage luwe usuge ngisikati kwa Navigator fwa kumfana kiswe video eshlegisa ngoza kwa babanga matiko kama skandu kantige kutluwa kwa ufaka ne kamela kwa bobo mfana wapiegi watige agazluto la parage ngomu uloge kantige Navigator ugcineke isusileke le video kepha ke lokho akusho lutho ngoba ke washu Bobo ithukutheleke kanono wabaya lapha enkundleni yokuxhumana uFacebook wayoshiya lapha kangalazi wathi ufuna ukufundisa Navigator isifundo ngoba ke mudala ukuthi ke lapha angadlala ke lemidlalo yakhe utheleke uzomgqezula ngolapha babo empamo uma ke engaye ukukhuluma lapha ngegama lakhe uBobo utshela bophiwe lezindaba zedelisa ukuthi abangani bakhe bamazisa ke ngayo ke le video the wayibheka ke le video lapha enkundleni yokuxhumana uFacebook wabona kuNavigator emchwenza kanti ke usebesendimene ke yomculo ke lapha ke isikhathi eside naye kade kunespilo enseminyaka engaphezulu kwa 20 kepha unesibindi sokumtshela ukuthi akakwazi ke lapha ukucula uqhubeka wathi uyamazwe Navigator uma kuwukuthi kube nenkinga naye bekumele ke amshayele ke lapha ngocingo kepha ke ngoba ke naku ke ukhethe lapha ukusebenzisa uFacebook naye kuzophendula lapha ngokuFacebook Navigator uthele inkinga yakhe lapha ke noBobo kanye ke namacelo kamasikanda amadala ukuthi ke lapha ke afuna ukudicelela phansi ke lapha ke abanye abaculi uthele kamanye awacula lapha ekambi kanti kuwoke lawo kacula kabi uBobo ngumunye ke lapha wawe utheleke lapha emcimbini ahleze ufuna ukuthi lapha bavuleleke inkundla uthi ke akukho ukuhleke lokungoba ke lapha ke bayalingana kodwa ke uyisusile ke le video ngenxa ukuthi ke bidala abamaciko amaningi kepha ke uthe ngeke axolise ngisho ke kweliloda ke lapha ke awabhekane ke lamaciko neqiniso mina ngeke ukuthi ngizofisa ukwazi ukuthi nithini uvula ku comment section ungakhohlwa ke ucindezela yona like button ne subscribe button ungilandele ku Instagram at king_langabi from Luso Mdakadangi ithi senghembe.